Mhlaka 3 November kuzabe kulilanga elikhulu lapha eAmerica ngoba abantu bayabekhetha elonyaka kufotelwa umongameli kwamanye ama-states akhona kunye lama-senator, ikanti ama-states wonke njalo azabe evotela abameli endlini yephalamende lapho eyazakala ukuthi House of Representatives. Loba abantu bezabe bevota okupheleleyo ngolwesibili, ukuvota khona sokulesikhathi kwaqalisa lapha. Abantu bayenelisa ukuvota ngokuthunyelwa incwadi eziyabe zile phepha lokuvotela ukuthiwa i-ballot, bese bevota ke bethumeze. Lo nyaka ngenxa yegciwane leli liphasaleleyo bakhuthaze ukuthi abantu abaningi basebenzise lokhu kuvota. Ukhona njalo okunye okwenzakala kuthiwa yi-early voting, lapho ama-states avula khona ukuthi abantu bebuye bezovota ilanga ngokwalo lingakafiki. Lo nyaka abantu abaningi bayakwenza lokhu, ngakho kuthiwa abantu abaningi sebehle bathatha leli thuba ukuthi bevote ukuthi mhla ka-3 November bebephumula besesemakhaya. Kuhle ke lokhu lapha ngoba abantu bayathola ithuba lokuthi bayazikhethele. Kanti ukuvota lokhu akuqalisanga lamuhla, kuqale kumnyaka ophelileyo lapha labade befuna ukuncintisana lo mongameli uTrump abaqale khona ukuncintisana bona bodwa. Okube kuhle ukuthi owayencintisa uJoe Biden uKamala Harris nguye ogcine sesiba ngumsekeli wakhe. Esikufundayo lapha kuleli lizwe ukuthi abantu bayasebenzelana ndawonye kungenani ukuthi bake bancintisana. Njalo kuhle ukuthi kungabi lo muntu ohlekhetho nje ukuthi elo ngiyozabe ozamela ibandla engazange wangena enkundleni wanqikilana labanye. Ngakho siyakuthokozelela lokho. Asazi ke ukuthi kuyozala nkomoni ngalelo langa, kodwa okunengi kwakhona kungani kulokuthula loba nje lapha lalaphana kungani kube lobudlwangu udlwangu. Kodwa kusalayo ukuthi mhla ka-3 ngolwezi abantu bazabe khetha umongameli eMelika.